Please subscribe to Timpa Ghetto Films.
Timpa Ghetto, Pa Ghetto.
Mama.
Mwanangu, shandicha ziwa yere na ito zuzuzwa. Andisha mbozuzi ziwa ini menye uchema yere.
Mama, vile mwana shangwa ziwa za dole. Dibuka,
I'm going to go to the house.
Chamada. Vamos tomar a boca.